Thokozani bogogo, makhosi amakhulu, makhosi amahle. Ngithanda ukulibingelela. Hello everybody, I would like to talk about ukuthwasa. Woza uzothwasa. Woza uzothwasa, ividlozi lakho likutshengisa your initiation process through the dreams. If wena uboniswa abogogo nomkhulu bakho bakhuluma nawe, bakutshela bathi hamba uyokhuluma nomuntu, so bakutshengisa umuntu okumele ukhulume naye, kumele uhambe kuloyo muntu azikusize. Hozothwase, ungasabi ukuthwasa ngoba idlozi liyakutshengisa ukuthi kunempilo enhle, kumnandi, uzophila kahle, uzosiza abantu, uzobusiseka kakhulu. It's not about idlozi only, it's about your life changing. It is about a situation around your life changing kakhulu. Most importantly, ukuthi wena uzosiza abantu. So hoza uzothwasa. When you see that there's somebody else that is being shown to you through the dreams, hoza uthwase, ungasasabi. Noma uya kubani, but hoza uthwase. Thokozani.